da gari mablu prado ogila wuye uba bongisa wuye kenya power shimegi biro shimegi bisa chiemo wakni bene pet chiem chun man chiem chu ogwela kwa juwe siya shima momo gingo londe Ogwela kwa kunya nge apwa Simba mumo gingolone Ogwela we apare weno Toto nyaro suwe na kujowi Hey! Ogwela we apare siepna Toto nyaro singa mama Ala! Wanya kastimari uregi piti muoj Nyadundo nyako kwa nyoma nyako Shogo weki sando mana kama 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 Nyadundo nyako kwa nyoma nyako Linda weki sando mana kama Nyadundo era hiero kende Toto nyaru singa mama Ogila kili yu Shogo era timono Toto nyaru singa mama Sanga manonge Mamo ngega nyono nyono, lindo ngega nyono bol Ongega nyono nyono, lindo ngega nyono bol Mamo ngega yengo yengo, lindo ngega yengo bol Mamo ngega rundo rundo, lindo ngega rundo bol Kalinda kona kama, odongo huonya siya Nambeta yuaga kama, otile huonya ngia Ingeni tugo wano loko, wadoke nyake luoro pap Odongo tugo wano loko Odoke nyake luoro pap Kwa chuhunya siaya Temiluore papo dereo Odongo huonya nia Temiluore papo dereo Katicho di mabea